Unachukua simu? Unachukua ngizimu? Ziuliza kama hakuna mtu aje kupiga hapa. Unaweka mbizi.
Machakos is big, eh? Yeah. Need several, at least even, kama 5.
Yeah.
Yeah. Standby.